makanti kudza ndizivise maziva anonyudza musandisiye mupfumvudza ndingadzungaira ndingadzudzwa vanondisekerera handivanzwisise handivaise pedyo handingadhipise vari mumwoyo boy vava vandirwadzise kana muri vangu musandinyadzise pamakatikura mwanangu ndi